Raila Amolo Odinga ogo kuande moyo kama nya donyo kore serikal kata kaka munyalo chano go weche ne mag kaka ja siasa nikech mane gima siasa en to kani wijo cha Christian Kocha ok kata mana rigaiga shagwa kende kata mana jaten piny masani ne wacho ni kamora mora mara Raila Amolo Odinga donje to nyaka bed ni nitire kaka en gi mbi moro mamiyo jomoko chako bedo maluor ka duogo chien diponi Wilberforce Raila donjo machiegni gi Ruto makoro gik moko ringo ka ke ha ango matimore
bati mukongo wagone joko selu lit kuom wito jaduong Joan Oselu kawa die twak maino mulo pi kata gi lori kelne kan nikech aneno kothagore malich gini osegore piny iwinjo koywago rigiji to rigijino a second in command KK mo represent ka aneno poster mi ndiko na chano omulo me Kenya Kwanza to Kenya Kwanza gino weche okethore ka bedo go mulo ka an to wanyiso mulo no mulo neno sirikal muketo ni ok bitieko higni ariyo sani gichako gore malo nyaka piny koro ngeno mondo omulo o defend gi tame Raila odonjo e sirikal. Raila kodonjo e sirikal. Raila en Azimio leader. Joma gore sirikal en Rigiji, majority leader. Rigiji no bende wacho ni pamone secretary PA mar Ruto magoye. Gima Rigiji timo, politics en gimiluongo ni game. To game kisebedo a player seche duto te ok dirit coach ni mondo nyisi ni dhi e pap. Idhi e pap kata coach nitie kata coach onge.
Madhi e pap koso timo rako?
Dhi e pap timo rako.
Okay.
To rako ni ema koro jatendo mulo ma ja ANC cha. Ok dwa dhi orako en pod odwa noriti ni chieng' moro Ruto timre nade. Opange ni koro lony long rwak woche idhi e papi timo rako. Mae gima Rigiji timo. To gima mondo nyisi, makato mulo winjo nyis jatende. Seche makoro Rigiji odok kucha, to Rigiji dok thurgi, to ok owach kata weche mag finance bill. En wachne, en Raila go Uhuru. Kawuono weyo, Uhuru manyolo owacho no timore nade? Ni sponsor Azimio. Kawuono owacho ni Raila koro dhi karuto embo odogo omo wadgi. Siasa no en siasa marach nikech ne gichake 2013. En siasa mar ukabila. To siasa mar ukabila ni Rigiji is a very good sharp student. Ong'eyo maler ni kochako game no ero to dhi oluongo joka to wacho ni dung neno ka Raila odhi karuto. Mae kama koro jatendo mulo ma ja ANC. Ne bede motang' molote. To ma be kama Ruto kotimo mistake niyo ochayo Rigiji to dhi bedo one term president.
Kamimake gono. Omulo no wacho ni Rigiji owedhi matek.